ndi Madame Denise Kandondo nkaba ndi muhuza bikorwa ku rwego rw'igihugu muruna nibafashe bige umugambi n'umugambi na cane cane ugamije kwimikaza mu mashure indero inyigisho dukoresheje ubuhinga ngurukana mumenyi bimwe bita mu kinofunofu la digitalisation de l'education n'umugambi twatanguye twiyumvira ko fasha na cane cane dufatiye ku bihe bya bihitiye bya COVID-19 muramutse ko haba mu bihugu bituranye amashure yugaye turavuga tuti umuntu yo zitiratarongwa naho iwacu amashuri atashoboye kugara mbega turibaza mbese mu gihe ibiza nk'ibi biza bifata bitera ku isi ubumenyi ariryo soko shingiro ry'igihugu byogenda bite turabona yuko nko mu bihindi bihugu amashuri yugaye ubwo buhinga bwafashije cyane abana bakiga naho bari mu bihe bimwe twita confinement bwafashije cyane ko amashuri abandanya naho kwigisha bibandanya naho amashuri yari yugaye tukanafatira no kubiza byihibijanye n'ihindaguruka ry'ibihe ritera murazi dufatiye no mu gihugu iwacu amazi yatanganyika yarigeze gutera na cyane cyane mu gatumba bituma amashuri asambuka amashuri ategwa n'umwuzurira arugara tukibaza tuti mbega nk'ibyo bihe bitewe n'ihindagurika ry'ibihe amashuri akugara nta bundi buhinga bwoza butuma inyigisho zibandanye tukanafatira no kubwishi bw'abana mu mashuri murazi yuko hari amashuri amwamwe kukubura intebe kukubura ibitabo novuga kanovera k'indero gatituka abana bakicara ari benshi mu ishuri barenga n'ijana umwigisha bikamunaniza mu kwigisha mbere n'abigisha bagakena kuko aba hakenewe abigisha benshi n'uburyo bwinshi bwo kubaka amashuri n'uburyo bwinshi bwo kugura ibyo bitabo rero ubwo buhinga nk'uko mbere no ku isi yose no mu bihugu bituranye ari ikintu ntasubirwaho bariko barafatira ko kugira bavyimekaze mu gisata c'indero no mu bindi bisata kira noneho niwacu urumva ntitwosigara inyuma nk'uko umuhanuzi ajejwe vy'imibano n'akaranga yabivuze no mu ijambo umukuru w'igihugu cacu nyenicubahiro aheruka gushikiriza yaravuze yuko ubwo buhinga ngurukana mumenyi bwokoreshwa mu bisata byose by'igihugu kugira ngo haba gutsimbataza la bonne gouvernance la transparence haba gutsimbataza ibintu bya sécurité no kwihuta kw'ibikorwa kumbure bwo buhinga bwa none bwofasha mu bisata byose urumva bafashe bige murazi ko iterera cyane cyane mu gisata c'indero yacifatiye ya mbere ahubwo kugira ngo kumbure igira umugambi itanguze umugambi mu ntara zitanu hariho Igitega hariho Bujumbura Meri hariho na Ruyigi na Ngozi twafatiye mu maregio na Bururi intara zitanu twagiye dufata imwe imwe haba mu manuko mu burengero muri centre n'ahandi rero umugambi murabona nk'igikorwa cadukuranije uno munsi twakoranije abo vyega no vuga nti les acteurs les plus impliqués muri secteur éducatif kugira ngo duhane hane ivyiyumviro ducirya nino haba mu kugira bumve neza akamaro k'uwo mugambi duhane hane ivyiyumviro ku nzitizi zotuma utagenda mu ngiro hano mu gihugu iwacu mbega eka mbere duhanahane n'ivyiyumviro twokora iki kuko hari n'abafise ibikoresho kuko aho twaciye hose bavuga ati ibikoresho n'ibi ugasanga mugana ivyo bikoresho ababifise ntibabikoresha batazi yuko mbere vyona bafasha twaranategekanije kumbure no kuza duhura n'abafata ingingo ku rwego rw'igihugu kugira ngo tuganire kuvyerekeye uwo mugambi bawushire mu ngiro mu gihugu cyose. Umwe bavuga ati la mise à l'échelle bafashe bibe kumbure iraterera ntiyoshobora kuwushira mu ngiro ku rwego rw'igihugu ari yonyine. Twarandikiganije no guhimiriza n'abasanzwe bafashe igihugu n'abandi kugira ngo bafashe mu byerekeye kumbure mu kurosa ibikoresho mu kurosa gushira mu ngiro uwo mugambi kugira ngo ushobore kugenda mu ngiro. No mwivye by'amahuro tuzogira nabegwa na nibisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu harimo mbere n'abajejwe by'umuyaga nkuba murazi kutari mu gihugu cyose harimo n'abajejwe n'ibisata bya bijanye n'ibyo gutanga numvuga borohereza ubwo buhinga nguruka na mumenyi gukora ari byo les entreprises de telecom n'abamenyesha makuru kumbure nabone arabantu bashikanijwe kure kandi bafasha haba mu kubishira mu ngiro. Murabona yuko ngaho hari n'abavyeyi usanga abavyeyi aribo bigisha kandi bakurikiranira hafi indero y'abana iyo batari ku ishuri. Murabona ko harimo n'abigisha n'abarongoye amashuri. Murabona ko harimo n'abajejwe indero ku rwego rw'intara n'abaserukira intwaro mu ntara. Ni ukuvuga ko rero abo bantu bose twizeye ko bazodufasha na cyane cyane kuvyumva no kuvyumvisha abandi kumbure no kubishyira mu ngiro. Haratekanijwe no gutanga ubumenyi ku mashuri amwamwe twaravye yuko yo bafise ibyo bikoresho kugira ngo dutange ubumenyi umuhinga bigisha ukuntu banabikoresha kuko nababwiye yuko ariho n'ababifise batabikoresha. Nibamara kwiga ukuntu babikoresha mu nyigisho bazoheva mbere bigishe n'abandi. Tuzonahava mbere dufasha no mu gutanga ibikoresho bimwe bimwe haba ama byo novuga ayo ma laptop haba ibifasha kumbure nk'abana iyo ari benshi kugira ngo babibone bitamara tro projecteur ari benshi reka dufashe no gutanga bifasha kugira ngo internet iboneke bashobore kuba bayikonekse bakabikoresha haba mu ishuri haba barezi bariko barategura. Turafutekanya mbere no guhanahana ivyiyumviro n'abandi bahinga bamaze kubishira mu ngiro mu gihugu cabo batubwire intambanyi bagiye bahura nazo batubwire n'ukuntu babigenjeje mu bihugu vyabo kugira ngo haba mu mashuri canke mu bindi bisata vy'ubuzima bw'igihugu bikunde. Ivyo ni ibintu tuzokumbure tuzohanahana ivyiyumviro ku rwego rw'igihugu.